the fallen leaves drifts by the window, the autumn leaves of red and gold. I see your lips, the summer kisses, the somber hands I used to hold. Since you went away, the days grow long, and so I hear old winter song. But I miss you most of all, my darling, when autumn leaves start to fall. By the window, the autumn leaves on red and gold. I see your lips, the summer kisses, the somber hands I used to hold. Since you went away, the days grown long, and so I hear all winter song. But I miss you above all, my darling, when autumn leaves start to fall. Ba ba da 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 da